Onko kwakho khamba kahle Ngashiya konke ngahamba nawe Ngicela nje umveli nqanga ngibeke Ngoba nguwe 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 futhi nguwe Solo kumina ngabe amehlo kuwe Asange ngawasusa amehlo kuwe Ngibambe sihambe Mina ngingowakho Ungowami nawe Ungowami nawe When I woman and nice Ulova uvukile Angibonga uthando lakho Lolo nginike lona Ye uthando lwakho Lubanzi lujulile Angibonga uthando lakho Lolo nginikeze lolona Kuwo washintsha impilo yami Angeke kungisize ukuthatha ingane Kade uhamba Angekho ofana nami Okwakho ngowami Okwami kungokwami Ubumnandi empilweni Ngubona ebusweni Mina nawe Sikhomba ngophakathi ma Manje sewu Semagcekeni akithi